Onye isi oche nchere oge na kansụl Nnewi North, Injinia Chris Obiore, ekwego nkwa na a ga-ekpokọta ndị okwu a na-adagbu a na Nnewi iji wee nyere gọọmenti aka n'imepe ya bụ obodo nke ọma. N'okwu ya na afọ ọlụ festival nke afọ 2023 nke ndị Nnewi nwere na Nkwọ Triangle, Injinia Obiore kwuru na nke anụnwa ga-enyere aka imejupụta ezi ebumnobi gọvanọ Soludo ịma Anambra steeti ka ọ dị mma obibi nwa agamnihu. Joseph Egbocha pụtara anyị akụkọ.
O kwuru na ndị Nnewi na-akwanyere ya bụ olili nnukwu ugwu, ihe kpatara ndị si mba dị iche iche ji na-agbakọta ọnụ ụbọchị ahụ a na-emerube ya bụ ihe mmemme iso ha wee nwee obi aṅụrị, ma kelee Chineke maka idebe igwe ha bụ igwe Dr. Kenneth Orizu ndụ ruo n'ụbọchị taa, ebe ọ kọwara na ya bụ igwe ha agago n'iru nnọọ na-ahụ na e nwere ịhụnanya na udo n'etiti ndị Nnewi gbaa gburugburu. Ka ọ na-akọwa nnukwu afọ igwe ọrụ izu nọgoro n'ọchị eze ya dịka n'otu ihe gosi na Chineke gozi obodo Nnewi, onye na-anọchite anya ndị Nnewi North n'ụlọ omebeiwu steeti a bụ Honorable Onyeka Chukwuike kpọkuru nnọọ ndị Nnewi ka ha bụ ndị ga-aga n'iru n'ịhụrịta onwe ha n'anya n'ịgba mbọ weta mmepe n'obodo Nnewi, ma mekwezie ka gọọmenti gaa n'iru ịgbata ha ọsọ enyemaka oge ọbụla. Onye ji ọkwa President General nke nzukọ ọrụ Nnewi bụ Dọkịnta Maduka Atụenyi kọwara nnọọ na ya bụ ihe mmemme 2023 afịọlụ emerube n'ogige nkwọ Nnewi Triangle bụ nnọọ nke mere ya bụ ihe mmemme nke afọ a ka ọ bụrụ ihe dị iche, ma kelee Gọvanọ Soludo maka mbọ dị iche iche niile ọ na-agba ịhụ na o weta mmepe na mpaghara Anambra steeti niile, ọkachasị na Nnewi.
Obodo a bụ obodo na-agọzi mmadụ. Obodo a bụ obodo Chukwu gọzie, and Chukwu gọzie almost the indigenous niile na Nnewi. So na ọ ihe nye Chineke ekele. So ndị ogbe technocrat, ị na-anya fụ na dị mmanwe ọmụ ihe ọcha, and o ji nwanyị nwa na-arịpụta aka na Nnewi ka ọ na-alụrụ anyị, and o kwuru anyị kwasa mee kesi ebi n'ebe anyị nọgide ọpụta iwe eji ome ndị Nnewi.
N'okwu nke ya, onye ji ọkwa Chief Medical Director nke Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital dị na Nnewi bụ Dọkịnta Joseph Ugbaja, onye chịkọbara ihe ọgwụgwọ na nne na-arụ n'efu na ya bụ ihe mmemme, kwuru na a ka nwere atụmatụ dị iche iche a na-ewepụta iji wee nyere ndị mmadụ aka n'obodo ahụ. Igwe ọrụ izu nọkwazị n'ihe mmemme nke pịachiri ya bụ ihe mmemme nke 2023 afịọlụ festival nke Nnewi achịkọba na nkwọ Nnewi Triangle.